coronavirus ya deni se se de tra na etresre ekɔ amahodwo so na no ena apomoden aso ye no e de atu edwase se Ghana ha se wo bi ekɔ oman foforo bi so na nyame ye no adom na obedru Ghana ha se a ewo so no akasa de ne hu sie wo kɔrenta ne hu be se na wo twemie nu na se bia coronavirus ne hu sunsuaso anyi ne ti a na se nipa no wo pie abonten abani pemu na no ena dwaboso no se bedwani ononyamfo Kwabena Mintah Akandoh e de atu oman pe na na adadan kwa Akufo-Addo ene ne dom a won ekɔ European tour wo mokɔ apro ewa man hodo so ma baga na hanani mi sɛ wo monzo fo ohunsie wo monkwanta wo mo na wo twemie nu coronavirus ya de ne bi anyi ni nti ewa mo ho a na o mapie
wi asem nyina yewa ekuo ba tan bi a wonom ka apomuden sɛm a protokasa mu no ye frɛ wo WHO World Health Organization o monso ade abetu dwa sɛ Ghana ya ho boa no enso ani ya ho bwa na enso ani no mo kɔ so kan sɛ sɛ ye fɛ bibi ya ho bwa ye ye di atwɛn ebia sɛ ye nya case ana sɛ ya te sɛ obi Yakobon pangu wonya yawe ne bi aho bwa ye betumi ade aso ano enso ani eno kyerɛ sɛ ene nko asɛ ye te sɛ obi nya yawe ne bia eno so bɔ ma ye hwe 0% ye sɛ ye nim kwan a ye de no efa so nyɛ me na meka ɛyɛ WHO eno mo de ebetu dwa nze wo te ɛwɔ Minister and Cassay must say, oh, you see, then be Nana Ochi, me and searching a bear ready, but soon by watching a bear ready. Nay, can me a quay say, Minister Nankasa cry, I ran on Tassie. Ya, yeah, but soon by cook up soon be no, I can't be pay yet 90,000. Now, oh, young boy, oh, my homre, who needs some reno? And there was a ye be a mo, one. Ya, very by ye, as you are, one more shed upon Mudin so, and ye doctor for a munum day. Omo de ntwoye bia beto abonten se Ghana for sa niema ye de beto abonten munni so na de di mu tintiman a omo de beto dwa anya menko anya me na me kane se munti e boyi wonu se obi a ofri oman a coronavirus na duru ho bia no ofri sa oman ni mu ba fa wo se dem to huprum na otwemi no men ko babia nipa ewo bebre enye me na meka e ministry no ene Ghana Health Service for na de beto abonte ye krata mutupa beto abonte nti oyaya ya wo muwa de onim vice president onim president onim minister na we ina na dan kwa kufu adoye Ghana mampanyi na nsan otu kwa ye kwa buchi man europe okochi ya na man ba kwa ko mu a metumi abodin e de ayamfanto ho ene no we ye nyina aso enim se no we almost I record the cases of coronavirus. In Tinanka, you see leadership by example. In Kumampanyi by Nanko Atun Hoopum. On your form, two crying in a Nanko Matum Hoopum, Ben Alchemin, I call Alchemians. No Mampanyi and Fupre more simple on Nanam Airport. On Mampanyi, the sea baby and Nipa Pa, no Mampanyi Nanamo. Na, me bon paye. Say I reno, and me bin Kayo Mampanyi. Me bon paye, say. Me pa ibono so emrem nemum anka at least in some more ministry ndia betwa no o mampan onni so mayen no bia koma entodiem